Mimi nimesema asante sana jameni. Na mimi nawapenda sana. Na mimi nawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. God bless you. Thank you.
Hold on.